abusuafoɔ na ɛsitra na ɛre di ekyir mu a mo nyinaa akɔ aba pepa awokyɛw pɛmɛ kakra bi ne hwɛ video yɛ sɛ ebi a wate sɛ yɛaka ho asɛm a bonus beach aha ti sɛ wohwɛ video yi nso di a youtube deɛ ne yɛ no ɛsa na ɛgyina tv studio 2 saa nso na facebook nso na ɛsa na ɛgyina ti pɛmɛ kakra bi ne hwɛ video na bɔmmɔden na anɛfa bell ne to so subscribe tena bɛyɛ a mede video to so abere bi apɛ na aba wo phone no so na wahu sɛ mede video ato so na wahwɛ sɛ information bi a wobɛhia na hyɛ nso fa ma obi a wobisɛ ne wobisa yɛ a wohia na yɛ wobisabisa mpamokyerɛ why aha nti no bonus beach no mepɛyɛ sɛ mɛyɛ ho video firi sɛ most of times ɛyɛ me nko ara ne nti no yɛ a ne dura bi a meho kyerɛ me kakra but meyɛ ne sɛi na bebree no nso yɛ a deɛ obi wɔ hɔnom a wɔtumi ayɛ ne deɛ ɔmo started de website ne bɛto dwako ɔhu nti wɔtumi ma me feedback ne adeade nti ayɛtumi boa me ma me nso mehu no sɛ okay sɛ yɛ a start ne adeade nti no baabi a yɛbɛyɛ domanda wei no minister of environment ana ne website anaasɛ wɔbɛme ayɛ but sito no ankasa wɔde bɛba ne ayɛ no ana asɛ until na ne nhyɛ da ɛnyɛ clear papa nti sɛ yɛ maka no sɛ wowɔ nya akwanya ɛhyɛ wo deɛ no na sɛ wopɛ sɛ wɔma me hunu nso ampa nkyɛ na ɔma me hunu sɛ ne ɛbɛyɛ a mɛtumi ɛma adwɔre na mento na ɔmama aka no bɛtumi ayɛ nti no bonus beach anaasɛ monoparty no wei no ha nti bonus bi aban de aba a woyɛ a wobɛtumi de atɔ ɛhunu sɛ monoparty no nkura yi so a ne bicycle aha nti no deɛ yɛbaten about this bonus no ne sɛ nkura kɛseɛ no na dodoɔ na qualify yɛ because of sɛ baabi a wotena wo residency wɔ no ɛsɛ sɛ moyɛ population no yɛ 50,000 ɛɛkɔ ana mobɛtumi nti that means sɛ commune nketewa no dodoɔ no a ne yɛnya nti sɛ mebi sɛ baabi a mete yɛndu nti no baabi bebree yɛnya but mo a motete baabi yɛ susu no anaa wonnim wo kɔmu mpo nnipa dodoɔ a mowɔ hɔnom a wokɔ online na woba a wobɛnya aha nti no wobɔ a wobɛtumi ahu sɛ modu anasɛ mondu nti wode bɔ hwɛ biana wode wɔde abu sɛ bi kora yɛ ketewa so na bia modu saa na memebɔɔ mede a mehu sɛ yɛndu aha nti no mepa mokyɛw ɛyɛ active waactivate no na mmom baabi a ɛbɛyɛ dɔma no anaasɛm no fama ana ɛbɛ last up to 31st of December 2020 nti no menim sɛ yɛwɔ time kakra nso nti no bi ɔman no saa basɛ ne ɛmaka no wo a wonim bi amama so nso te a ɛsɛ woyɛ no ɔkɔ mu nso a wotem wɔ resident wɔ hɔ no mu aha nti no ka ne sɛ yɛnya hui sɛ ɔmɛ nso yɛayɛ nte sɛ deɛ ɛyɛ ka ne sɛ computer yi deɛda I don't really know mepa mokyɛw deɛ ɛtɔ so nso biom mo bɛma wo 60% of adeɛ no a wotɔɔeɛ no ɛmu 60% deɛ wɔde bɛma nti wo a watɔ bicycle ne those things from May up to December na yɛgu so ɛɛyɛ no sɛ wowɔ fatura anaa skontri no a wodin ne wo nneɛma bi wɔ so ɛ indicate sɛ yɛampa wo na wotɔ nyɛ skontri no biaa kɛkɛ nti wɔ se skontri no palante nti skontri no a ɛindicate wodin ne nneɛma bebree bi wɔ so deɛ a aha ɛneɛ wobɛtumi de ayɛ dɔma na ne woagye wo 60% of deɛ wotwaɛ ne bak abusuafoɔ wan aha saa nso na wo nso afei na wopɛ sɛ wotɔ no aha woyɛ dɔma da na wobɛma wo vouchel yɛbɛma wo biribi a wo percentage 60% na wɔ so nti sɛ wokɔ yɛtɔn bicycle whatever na wokɔtwiw so a aha wokɔtwiw so a na wowatwa 40% na 60% ne deɛ aban no deɛ ama deɛ wɔtɔn ama wɔ no stora no aha nti voucher no saa ne ti yɛde ma wɔ na womu kɔtɔ yɛate so ana baako no so deɛ wɔ a watɔ dada na yɛ sɛ wokɔgye rimbor so woahunu aha nti no voucher no deɛ no sɛ woyɛ dɔmanda no ne yɛgye to mu a wowɔ up to 30 days ɛne sɛ sɛ wo use nti sa ɛbɛhyem wɔ a ɛbusuafoɔ aha nti sɛ ne a mene mu aka no minister of environment na ɛde ade wei a baba very unfortunate no until na no mesɛkye yɛ noa no baabi yɛyɛ dɔmanda no na ɔnhyɛ da ma a yɛnhunu yɛ nti mehwɛ anom kakra sɛ menya update mɔɔ na matumi a meyɛ hunu baabi a yɛbɛyɛ dɔmanda no wɛkyi menya pɛ mɛyɛ another video sɛ especially bibi foforɔ aba ho a sɛ manyɛ another video no biaa yɛ because of sɛ website no pɛ na ɔmode abɛto dwa nso deɛ a mɛtumi aposto wɔ aida sɛ facebook anaasɛ youtube nso ha na wabɔ mmɔden a nso wohunu agye sɛ woahunu sɛ ɛyɛ saa bɔno so yɛ a meka ho asɛ na ɛyɛ dɛn mayɛ hu video da na maposto ayi nso afa ho deɛ ma saa nso na ɛkɔ n'anim na woyɛ obi a mo population no mu du na wohwɛ na yɛakɔ yɛanim kakra afae na ebi a nso wopɛ sɛ wobisa sɛ ebi a ɔmaasat na mate deɛ a mɛsan so ama wahu sɛ information nso yɛ mmɔde obvious sɛ mɛsa yɛ ho video abusuafo wan aha nti ɛnkyɛ koraa yɛ sɛ abɛhyɛ wo mmɔden na ɛsubscribe ne hyɛ video no so fa support channel no abusuafoɔ megu so kae wo sɛ na ɛsa no ɛgye akyi wonya police report bɛfset anaa avon product bi ansa mama so nti abusuafoɔ medi mobɛsi asɛ moma bye.